bantu abadala khona esathunywa ugwayi sabuya nomquba. Kukhona esikwazi ukokhela indlu siqede singene phakathi sivale. Ngizoyenza indoda engenamali mina. Anabafowenu abanayo nabo imali. Ngizoyenza indoda engasebenzi nabafowenu abasebenzi. Ngeke ngisuke emzini ohluphekayo ngiyeke omunye umuntu ohluphekayo ngiyogana khona ayibo mina. Enye into uyikhulume ngoba uthi ujivaza umuntu othile kanti usuyithuka wena, uthuka nabakwenu, uhlekisa ngemuva lakho ngoba nawe ulapho kwanhlupheka. Ubuthi uhlekisa ngalona ohluphekile noma lo wentulayo. Kepha ugcine usuyithuka wena ngoba akekho okufisayo nokuthandayo ukuhlupheka. Uyibona idala zakho abantu zikhala ibubula imihla ngemihla zikhulekela impilo enokubusa nokutamaza. Lese sicabanga ukuthi imali kuphele ngenza umuntu abuse. Sixaye kugebhezi kanjalo nokhakhayi lela lokufukuthu umzizi.